Block mar Karapur Malowa Kuja irrigation scheme malachne romo ekas 200 ninda ninda kendo onge chenro mag pur madhi nyime kata bed ni nitiere kod pi kod gigo mamoko madore mar pur. Jopur makono koro dwaro ni omed yar chenro mag pur makanyo kaka Jojuma lerono koa e kaunti ma Migori.
Oganda e kaunti ma Migori moting'o jopur kod kata josiasa osbiro kadhiro piny owacho mondo koro tiek gedo mar Karapur Malowa Kuja irrigation scheme mantie lo malachne romo ekas 19 e sabkono ma Nyatike e kaunti ma Migori. Bang limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e Karapur ni e kinde maromo dwe achiel mokalo, chenro mag gedo dhi nyime e Karapur ni kendo igeno ni e kinde mar higni 3 mabiro idhi tiek gedo mar Karapur ni Malowa Kuja irrigation scheme. Nyaka sani maromo ekas 650 ma oting'o Block 21, Block 11, Block 3, kaachiel kod Block M emosetiek gero kendo chenro mag pur dhi e nyime e thothgi e Karapur ni Malowa Kuja irrigation scheme. E kinde nondo marwa ne yango ni Block M magedo mare ne otieki mokwongo e higa mar 2018 kendo pi nitiere mar pur. Onge chenro mar pur madhi e nyime kendo puothe malach giromo ekas 200 ninda ninda. Maneja Malowa Kuja Isaac Munga wancho ni Block M yande pur dhi e nyime kata kamano ne odugo podho.
Nochako tich higa 2018 mane chake tich. To iyudo ni heka 200 go inyalo yudo ni landowners gin ji adek kende. Koro ji adek gi ng'at achiel inyalo yudo ni nigi land maduong' moinge. To bende ok en thuolo mar miyo jomoko bende oti. Koro yudo ni serikal otiyo gi pesa mang'eny oloso infrastructure moketo puothe monego bed ni ji konyore. To sociologically kaka ji odak ki community tamore mondo mi ji oti gi such facilities.
Munga wancho ni lope malach giromo ekas 200 mantie Block M gin mag ji machuok. Kabende ochich ni chal kagima wegege pok oikore mar pur kata kodesagi ni ji mamoko. Block M ma inyalo pidhe kothe mathoth moting' alode nitiere kod pi kod gik mokuno madwarore. Kata kamano oninda ninda kadwaro nitiere mro kod jotend jopur kod jotelo mamoko ong'iyo ma inyalo nene koro oganda otiyo kod Karapur ni.
Block M onyalo ting'o mchele to onyalo ting'o horticultural crops bende. To sama ne ochake nitimo kode horticultural crops. To chalo gima giduogo gijony gi ekore or weche mag low ownership mar land okelo shida kanyo. Koro wakwayo the leadership mar Block M through ngao mondo giyud kaka wanyalo keto formula ma ji tiyogo e puothego mondo pi owek kethore ni pi ringo dok River Kuja.
Kata ben ni Karapur Malowa Kuja scheme osekelo dongruok maduong' e gwego mag Nyatike kod kaunti ma Migori mangima nyaka ne chake e higa mar 2013. Lipot yango ni mana kwan jopur sanja mawuok e gwego mag Nyatike kata kaunti ma Migori emosedonje pur e Karapur ni. Lipot yango ni thoth jogo momako pur matek gin jogo mowuok e kaunties mamoko mabende kodesnegi lo kod wege lo e gwego mag Nyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori.